Umhlazi wezombusazwe eNyuvesi iNelson Mandela usolwazi insikelelo breakfast uqagula ukuthi i-ANC kungenzeka iphinde ilahlekelwe kakhulu ngamavoti uma ubuholi buzokwehluleka ukubhekana nomonakalo khona njengamanje. Lo mbono kasolwazi ubreakfast ulandela ukuphawula kukamengameli uCyril Ramaphosa osanda kuzwakalisa ukuthi uhulumeni omusha wobumbano unozinzo oluqinile kunalokho abanye abantu abacabanga ukuthi i-GNU izoba noqhekeko ngokuhamba kwesikhathi.
Ngesonto eledlule uMengameli Ramaphosa uzwakalise ukuthi lo hulumeni omusha okhandwe inhlanganisela yamaqembu yiwona ozokwazi ukubhekana neyinselele ezezwe. Ungaboni ngasolinye phakathi kwe-ANC ne-DA ngomthetho wezemfundo eyisisekelo oshicilelwe uMengameli ngolwesihlanu lwedlule. Ngokunye kwezivivinyo bekubonakala sengathi siqalo seyinkinga ngaphakathi ku-GNU.
A departure from the government of national unity is really going into the desert, into the wilderness, where there is not much future for yourselves. Now, that is why I say all of us know who are participants that any other alternative is just too ghastly to contemplate.
Umhlazi wezombusazwe untsikelelo breakfast uthi ANC uma izohlala inethezeke nge-GNU bese ingalinaki uhlelo lokuzihlanza kabusha lokho kungaba nomthelelo ukuthi iphinde yehlelwe kakhulu ukwethenjwa abalandeli.
What might happen going forward is that some people, if the ANC does not make right of its wrongs, some people might think that the country is better off without the ANC and not vote for the ANC. So meaning that the ANC will have a worse slippery slope, you know, than what it has had, and lose more votes, which will make it, I don't know, a worse than a rural party.
UMengameli Ramaphosa unelikhulu ithemba ngokuthi uhulumeni wobumbano uzosebenza kuze kubuye aqede ihlandla lawo leminyaka emihlanu.
Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwahube uthi uzolandela okufanele kwenziwe umnyango wakhe eqinisekiseni ukuthi kuba yimpumelelo ukusetshenziswa komthetho i-Basic Education Laws Amendment. Lo mthetho ushicilelwe uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngesonto eledlule. Ngenkathi ke ushicilelwa uGwahube wayevakashele iy'kole ezine esifundazweni iLimpopo. Kusenjalo iqoqoke labafundi eliyingxenye yeCOSAS libuthane ngaphandle kwesinyeke salezi y'kole lifuna phela ukuthi ke asuswe esikhundleni uGwahube.
Kulandela ukushicilelwa komthetho ibhele esontweni ledlule kugxilwe kakhulu esinqumweni sikangqongqoshe wemfundo eyisisekelo uGwahube sokungalibhadi kulomcimbi. Lo ngqongqoshe uvakashele iy'kole esifundazweni iLimpopo ngenhloso yokuhlola isimo semfundo esifundazweni. UGwahube ume ekutheni ukungabonakali nangokhalo kwakhe ngesonto ledlule akufanelanga kubhekwe njengokuthi wayengafuni kuphumelele ukushicilelwa komthetho.
An attendance at a ceremonial event does not in itself mean that you have decided to not implement law, because it would essentially be against the oath I took of office.
Okunye ungaboni ngasolinye mayelana nalo mthetho ibhela kubandakanya udaba lika grade R.
We know from the information that we've received that we are looking at just over 17 billion rand that it would cost, both from an infrastructure point of view but also from a curriculum rollout point of view, to roll out grade R fully across the country. So of course this is a problem, but it's not an insurmountable problem.
Lolu hambo luhlangabezwe umbhikisho weqoqo labafundi abangaphansi kweCOSAS abayingxenye yenyunyana zothisha ezimfune exoshiwe esikhundleni.
Her not being available or her not being present at the signing of Bella Bid shows that, as the party would have said loudly, that they do not support it.
Gwahube ubambe imhlangano ekoleni wahamba nje nakuzo. Lezi kole zibandakanya nesamabanga aphansi iPietersburg English Medium.
Abafundi abalibhekise ezikhungweni zemfundo ephakeme ngonyaka ozayo sebengaqala ke bafaka izicelo zabo ku-NSFAS kusukela ngolwesihlanu oluzayo. Lolu hlelo bekumele luqale kusasa, kodwa ke usuku luhlehlisiwe kulandela izikhalazo eziphakanyiswe izinhlangano zabafundi emanyuvesi nakuma-TVET colleges.
Receive a presentation during the stakeholder consultations and having noted the comments received from stakeholders, I am now confident that NSFAS is ready to kickstart the 2025 online application process, which is effective this Friday, the 20th of September 2024. The briefing in this regard will take place in this very same auditorium at the GCIS at 12 o'clock. I am therefore inviting all students who are sitting for their matriculation this year to take this opportunity and apply for either the NSFAS bursary or loan. These invitations also extended to learners from grade 9, 10, and 11 who would like to enter the technical and vocational education and training sector.
Siphinde sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda kungeno tabeni oluphambili besibike ukuthi umhlaziyo wezombusazi weyunivesithi iNelson Mandela usolwazi Ntsikelelo Breakfast uqagula ukuthi i-ANC kungenzeka iphinde ilahlekelwe kakhulu ngamavoti uma ubuholi buzokwehluleka ukubhekana nomonakalo okhona njengamanje. Mbukela sikukhumbuze-ke ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube ungena kuyo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba kanjalo naku-SABC Plus. Ukhomishana wezokuhlunyeleliswa kwezimilo kuzwelonke uMakgothi Thobagale uthi bazoqhubeka nokugasela emajele kungalindelekile ukuze kuliwe nobugebengu ngaphakathi kanye nangaphandle kweyindonga zamajele. UThobagale uthi ubelelesi obunye obenzeka ngaphandle busuke buhlelwe khona emajele. UThobagale ubekhuluma emva kokugasela ejele iSt Albans eGqeberha.
Yontsasa iqhelekileyo la mabanjwa avuswe ngacingelanga kukhangelwa izinto ezingekho semthethweni kufunyanwe izinto ezibukhali neeselfone kunye nemali emva koko zathathwa. Ukuthathwa kwezi zinto kunganceda ukugqubisa neengxaki ezifana amaqela onqevu ngaphakathi ngaphandle kwasentolongweni. Kukholelwa ukuba ungqondo-ngqondo kwiziganeko ezininzi ezenziwa ngonqevu kulo masipala ombhaxa bangaphakathi kule ntolongo.
We are dealing with the rings, you know, crime rings here that we are dismantling. That's why even when we got into the cells, I indicated that I'm interested in a particular, you know, settings in terms of where they are housed. In most instances, those that are housed in corners are the ones that are controlling everything that happens in a cell. That's why in the first cell that we got in, we were able to recover 1,900 from one of the offenders.
Kukho izicwangciso kufukwa ungabhungiswanga amatyeli aliqela.
The raids, they should happen every week in each and every unit. So they continue to happen. But we've just now been talking about members arriving late and all this, so they get compromised.
Commissionale uthi sebelakhe liyaphanda kwaye lizokuthatha amanyathelo aqatha ngakubasebenzi abancedisa amabanjwa kwizelo zolwaphulo-mthetho. Dongolerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha.
Kuboshwe abahlola abayisishiyagalombili nomnikazi wesikole sokushayela eMpumalanga laba kusola ukuthi bayathinteka ekukhishweni kwey'ncwadi zokushayela zomgunyathi emphakathini. Labasola abayisishiyagalolunye baboshwe ey'teshini zokuhlola ezahlukahlukene okubalwa kuzo iSabi, iGraskop, iLydenburg kanye-ke namanye amaphoyisa omgwaqo amane aboshelwe ukugwazisa nenkohlakalo.
Kuboshwe abasolwa ngokukhipha izincwadi zokushayela zomgunyathi ngesikhathi kuqhutshwa umkhankaso wophiko lwamahawks kwaphinde kwaboshwa nezikhulu zemigwaqo eMpumalanga. Lokhu kulandela imbiko yezinsolo zenkohlakalo.
We had three teams who were operating at Sabi, Graskop and Lydenburg. The Sabi one managed to arrest two examiners and one driver's license owner. And at the Graskop, two suspects were also arrested, and Lydenburg, four suspects are arrested.
Amaphoyisa athangeke ayibekezelele inhlobo yemisebenzi yenkohlakalo.
Information was received by the Hawks about the examiners or testing examiners who are issuing driver's license and also learners to the public who were not even tested during the testing time. Some of them, instead of writing the learners, they were just writing for them. When they finish, they print the learner's license and give to them.
Kuphinde kwaboshwa abanye abasolwa kwenye ingxenye yesifundazwe.
There've been also four traffic officers that have been arrested around Verena. They're in the process of appearing in court in Verena as we speak. Their charges relate to bribery and corruption.
Izikhulu zomgwaqo zithi lapho kunobufakazi khona ngencwadi zokushayela eyatholwa ngomgunyathi izosulwa.
Umfelandawonye wezenyunyana ikhosathu ufuna kuphothulwe ngokushesha uhlelo lozodalula obala zonke izisebenzi kahulumeni einamacala enkohlakalo. Ungqongqoshe omnyango wezisebenzi kahulumeni nokuphatha inkosi uMzamo Buthelezi usanda kwazisa kwiPhalamende ngokuthi kukhona osekwenziwe ngokuqaliswa kohlelo oluzoqopha phansi zonke izisebenzi einenkohlakalo.
Iso wesebe lika wonke wonke nolawulo inkosi uMzamo Buthelezi uthi ukubheka phambili akuzuba khondawo yamagosa anobuqhophololo kuhulumente. Uthi amasebe kahulumente aza kugunyaziswa ukuba aqinisekise amagama abo baza kuqeshwa kulomqulu phambi kokuba baqeshwe. Esaleka ngelithi umqulu ofana nalo uza kwenzelwa omasipala.
And we are closing every room for people who are colluding in as far as corruption is concerned. But also, House Chair, I think we must begin to move away now from chasing criminals. Our system should not actually attract corrupt people and unethical people.
Ikhosathu ithi iyawamkela lo mqulu kodwa kufuneka ufake amagama abantu bonke. Isithi lifikile ixesha lokuba kubanjwe abaphezulu.
You're not including the minister, you're not including the CEO of a parastatal, etc. So it has to include everybody. And often the most serious offences of corruption are done by politicians, by ministers, by MECs, by premiers. And we've seen it time again that we seem to have normalized corruption on their part. So you see in Parliament, people are implicated in the Zondo Commission, yet they reappear in Parliament as if nothing happened. So if we really want to send a big message to society, then the society does need to see the big fish are also being held accountable.
UButhelezi uthi lo mqulu uza kubekwa esweni lisebe lakhe, kwaye kwakuthathwa amanyathelo ngakwabo baza kutyeshela. Tinglulama Matya wendaba ze-SABC ePalamente Kapa.
Inkinga yokwentuleka kwemsebenzi eNingizimu Afrika ibeke engcupheni ikusasa leyigidi zentsha kanye nokuzinza komnotho wezwe.
Ukungasebenzi kwentsha kuchazwe njengenye yezinselele ezibucayi iNingizimu Afrika ebhekene nazo, njengoba isibalo sentsha engasebenzi sihlele ku-32.6%. Lesithangamiso sokucobelelana ngolwazi kuhloswe ngaso ukuhlomisa intsha engasebenzi ngamakhono okuxhumana nabaqashi.
It is one of the most critical challenges facing our country. We are dedicated to assisting young people find jobs and opportunities to generate income, because we know that when young people succeed, South Africa will have a bright and more stable future.
Umhlaziyi wezomnotho uKhaya Sithole uthi intsha ibhekene nengwadla njengoba incintisana nabantu abadala banamava ezweni lapho imisebenzi iyimvela kancane.
So one of the key issues is that we've got a displacement effect, in that if there are very few jobs, what tends to happen is that those that do have, you know, opportunities to employ people are going to prioritize those with more experience, those with deeper skills.
Iphini likangqongqoshe wezemisebenzi lithi kudingeka kubukezwe izinhlelo zemfundo ezixhaswa uNSFAS ukuze kuqinisekiswe ukuthi zinamakhono adingekayo.
We must start saying what is going to work for the country. What is it that is not working for the country? And stop saying, no, we are going to accommodate everything that is there. We need to start being strategic and focus on what is going to work for the country.
USibiya uqhube wathi lokhu kuzosiza ukuxazulula inkinga yohlelo lwezemfundo olukhiqiza amakhono angasetshenziswa kwezomnotho.
Ihhovisi likamengameli limemezele ukuthi inkonzo yomngcwabo kalowo owayengungqongqoshe wamabhizinisi kahulumeni uPravin Gordhan izobanjelwa enkosi Albert Luthuli International Convention Center eThekwini ngehora leshumi ekuseni ngolwesine. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa umemezele ukuthi uGordhan uzohlonishwa ngomngcwabo osezingeni likahulumeni. UGordhan udlule emhlabeni ngolwesihlanu lwedlule emva kokulwake nesifo somdlavuza. Umndeni kaGordhan ucele ukuthi-ke labo abakhalisana nawo umndeni banikelele iy'nhlangano ey'siza abentulayo noma i-Ahmed Kathrada Foundation esikhundleni sokuthi baphathe izimbali.
Sithokoza kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi ebusuku banamhlanje makhulu kakhulu ke amathuba emvula esingawalindele kakhulukazi ke lapha kwaZulu Natal. Zimvula nje phelezelo ukuduma kwezinye indawo be makhulu ngophakathi eMpumalanga eFree State yongena lapho koVali koStandard and Bath yongena ke engxenyeni eseMpumalanga lapho eEastern Cape abe mancane kodwa mongena lapho koNorthwest kuwe nokubalela mongena engxenyeni ke ezingasentshonalanga. Hlabele phambili sobheka osungu lakusasa sisho sithi ke aqhubeka lamathuba athanda ukuba makhulu kakhulu ke emvula kuzo zonke indawo lapho kwaZulu Natal uyongena ke engxenyeni ezingasefree State abe makhulu ngokuphakathi futhi eMpumalanga yalapho eEastern Cape uyongena lapho koNorthwest athanda ukuba mancane libalele kodwa mongena ikakhulukazi engxenyeni esentshonalanga. Kanti South African Weather Service iyaqhubeka iyasikhipha leso sixoxo esilapha kusigaba sesibili semvula ephelezele ukuduma okungathanda ukuba nomngozi mongena ikakhulukazi ke engxenyeni ezilapho kwaZulu Natal ngaphandle kwasengxenyeni ke ezingaseningizimu lapho kwaZulu Natal. Kanti ke kusasa singalindela ukuthi lesimo sithanda ukuba khona kuzo zonke indawo lapho kwaZulu Natal isigaba sesibili uyongena kwelaseFree State kanjalo nasengxenyeni ke ephakeme zalapha eEastern Cape. Siqaphele kakhulu umoya othanda ukuba namandla onesiphepho isiqotho kanjalo nokuthi kwezinye indawo lidlive ngamandla lapha komesina isimo sezulu esingathanda nje ukubhebhethisa umlilo obheke nje amazinga phansi ebusuku banamhlanje kuyofika kusayimpondo zankomo lithanda ukubanda nje endaweni ke ezimaphakathi nokho akufani kodwa uma ungena endaweni ezingasokwini lapha eThekwini uyongena lapho koRichards Bay kanjalo nalapha komesina ngingathanda ukukhathisa ingubo ngophama wenhlamvelanga kusasa ngivumele ngisho ngithi ke lifudumale uma ungena eGauteng koNorthwest lithanda ukuba phakathi uma ungena kwelaseFree State uyongena kwaZulu Natal lifudumale koRichards Bay komhlaba uyalingana kongwavuma kanti ngingathanda ukuba phakathi kwezinye indawo uyongena phansi lapha eEastern Cape koDR koAppington lithi ukufudumala uyongena kuSutherland lithande nje ukuthi libe phakathi kanjalo nasengxenyeni ke ezilapha eKapa ngingathanda ukubanda kancane kulezo ndawo mbukele ngivumale kusho ukugcwala umlomo ukuthi ke ngiyayithatha indawo kube nobusuku obuhle.
Sibonga kakhulu ke kumkhushulwa ngesimo sezulu umbukeli sesiyibeka lapho ke besikuphathele zona namhlanje kusihlwa iyophinde futhi ibonane ngolwesithathu kodwa phela ungakhathazeki kusasa asikushiyi nje wedwa bazobe khona boza kwethu begiya ngalo ke ulwimi lwesixhosa nibe nobusuku nje oluhle sale kahle.